Sanibonani futhi. Hey. Sikufike sona leso sikhathi. Eke sinyanya ubusuku. Ube wedwa, ntombazane. Ha! Girl! Ube wedwa mana. Akusena ma brows on flick. Akusena shimmer, akusena eye shade. Uwe nje uqobo lwakho. Ene mawudlula ububi basebusuku tawukhohlwa umubi. Hey umubi. Masukeze makeup usale ngaphansi umubi, kusho umubi sidalo. Kodwa ke ngibuyele kulolu phuzu. Hey mantombazane. Ai amadoda azosikila. Futhi uma singavukanga ngalo 29 things. Ha abantombazane indoda izokugila. Ah, yofisa ukuchama isipikili. Buka kumanje. Hm? Ngingedwa. Khona nodulu wami eduze kwami. Yimi nje kedwa. Kubuya konke dawethu. Eyamadoda. Hawe sis. Indoda izokushiya dawethu neApple phone yakho. Ikushiya ntombazane necleavage yakho kanokusho. Ha. I excel it away to share nature zakho ze Mercedes Benz dawethu. Ha, SLK usale nayo. Hambe indoda iyolala emkhukhwini onethayo. Ha, bathi belele dawethu ezantsi enyaweni babeke indish. Eyamukela icunzi. Lalo mkhukhu onethayo kodwa indoda dawethu ithozo. Ikushiye neingubo zakho zakwa home choice. Abafana. Awu bafana. Hayi mina bengithi amantombazana nodwa. Ha. Nalapha kithi sina magays. Hayi siyabuya. Hayi siyabuya ma girls. Hayi yakutshela. Ha. Futhi yabona mangabe kuyintombazana. Uthi wena indoda wazuyibhejele. Ha, unamanga. Namanga girl. Abanye uzisilanga phandle dawethu uze azilobole yena u girl. Azishade yena akazenzi hey ngoba lezi zichama imile zezinja manje hey dawethu ungaziwenzi njani ntombazane ha u as alikho igay elingakazi libhejele umfana ngabe linamanga ngabe linamanga shame yo things we do for love hey hayi makhosikazi nangiyesaba Ange nami ngivala amehlo ngilale sesibonana kusasa sonke sesi on flick ngoba phela ubuso bethu buhlala emakhabetheni abayosi silanga phandle izinqa zabo zihlala emawdrobini ha hey ay shame ntombazane imnandi impilo girls let's call it a night good night